madaxdooha qaran magac leh iyo maamul dowladeed loo muujiyo waan mahadine ugu dara mar kale qaran magac leh iyo maamul dowladeed loo muujiyo waan mahadine ugu dara mar kale muuqate madaxweynahaba mudanyahe mudanyahe waan